Kātahi anō, ka pānuitia mai he whakaetanga hou kei Wainganui a Haupoi Aotearoa me ana kaitākaro. Me te hā, ka whai hua nui ngā kaitākaro o Tāmaki Makaurau me ngā kaitākaro he Tamariki Wāratau. Kei a Maika Eckroyd, ngā whakamārama.
He ora ake te heningaro, he ora ake te kaipara.
The benefits of living at home mean that I get to be around my family, my support and my kids, which for me is my priority. It's the only way I'm able to play hockey.
I ki mai a Aotearoa Haupoi, ka taea ngā kaipara ki te parakatihi me te noho ki tō rātou kāinga. Ko te whakaroa Aniwaka Haumaha, he pai ake tēnei ki te noho ki Tāmaki Makaurau.
Being around the people who actually build you up and make you the best possible hockey player on the field.
He maha ngā hiahia i roto i te ao mātanga hākinakina. Mō ngā kaipara kāre no te auahi nui, he uaua.
My experience that they lose their love of hockey a little bit. It becomes more of a job than something that you love. They would kind of end up falling out of the program or deciding to give it up for other work opportunities.
E mōhio ana te whakaro o te whare tapawhā, kei te mōhiotia kētia a Sam Hiha, te hirahiratanga o te katoa o te kaipara.
This new agreement's really going to be a focus on being comfortable where you're located, making sure that up top, in the top 2 inches, we're ready to perform too.
E hara he kēmu hiningaro anake, he nui te taumaha o te mahi whakapakari tinana hoki.
On a typical training week, we'd train probably 4 times a week with a game in the weekend and strength and conditioning sessions as well. You get used to your body being sore, I guess.
Ahakoa kei Tāmaki a Hiha, he tino rata ia ki te hoki ki tōna ūkai pō.
It's just a real good chance to recharge the batteries. Good for my soul, really. I like going home. It's just really wholesome.
Te toa o mua o ngā kaikoura kei Afrika ki te Tonga, nāenei te kaiwhakaako o te tima Vantage Blacksticks, i ki mai a Greg Nicol, he ara mo te katoa o ngā kaipara o Aotearoa, he ara pai.
We need to provide the support to everybody around the country. We want more players aspiring to be in our program, not leaving our programs.
Ko te hua o te whakaaetanga hou, ko te piki o te pūtia ki te 25 ōrau o te muni whiwhi e ngā kaitākoro o Aotearoa Haupoi. A tērā pea ka piki hoki te pūtia ki ngā kaitākoro mo ngā mea pēnei i te...
I have hobbies. I like getting outdoors mainly. So I like golfing, hunting, fishing, you know, anything outdoors, going down to the beach, you know.
E pīrori ana te pāoro pai. Ka taea te tima Blacksticks ki te whiwhi te angitū kei te ipu o te ao a te rāmarama. Maika Eckroyd, te karere.